Radio Public Afrique. Radio Public Afrique.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Sangwe kaze nshuti namwe banywanyi bi radio FPA rwijya abanyagihugu amakuru yo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2023 myandagaro mwaka w'2024 yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Amashirahamwe agera kuri 19 asaba leta ya Tanzania guhagarika agatotezo ikorera abarundi basaba indaro muri ico gihugu. Ayo mashirahamwe agira ko asaba HCR n'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika kuronderera abo barundi ahandi bo babarungururije kubw'umutekano wabo. Murano makuru muraza kubikurikira. Murano makuru nyene turababwira ubukene bw'amazi buvugwa ku ivuriro riri ku mutumba Bukinga ni muri komine Giheta iri mu ntara ya Gitega haraheze imyaka 10. Abanyagihugu bitura iryo vuriro batewe umutima uhagaze n'umwanda usigaye uharangwa aho mbere babona ko bashobora no kuhandurira indwara ziturutse ku isuku rike mu gihe boba baje kuhivuriza. Nkuko bisanzwe rero komisiyo yose ya gatanu mu mpera z'ano makuru ni ikiganiro dukingira ibidukikije. Uyu munsi turabira hamwe akamaro k'umusozi muremure mu gihugu moheha n'icokogwa ngo uyo musozi ukingikwe. Sayo gusa hari n'ayandi twabateguriye mu kanya inkuru imwe ukwayo zamutane. Ndasubiye kubaramutsa aya makuru tuyohere mu gisata cy'umutekano. Hari umunyagihugu ariko aratotezwa akanasinzikarizwa ubuzima ku mutumba Remera muri zone Buhayira komine Mugwi iri mu ntara ya Cibitoke. Uyu munyagihugu ariko akoregwa ivyo yagirizwa uburozi. Abanyagihugu bo kuri uyu mutumba batinya ko ashobora no kwicwa narijya abantu batatu ariwo bamaze kugandagurwa mu kiringo c'amezi atarenga atatu bagirizwa iby'uburozi nyene. Ido nido na Walter Kwizera.
Uwo munyagihugu ariko aratotezwa yongera kubitwa yitwa Eliane Nimbonera wo ku mutumba Remera. Amakuru dukura muri ako gace amenyesha ko uwo mukenyezi ariko agirirwa nabi n'umuryango wiwe yagirizwa uburozi aho mbere byageze n'ahaja mu bitaro kwivuza. Uyu mubanyi wiwe avuga ko hanatanzwe n'impera kugira yicwe ariko Imana irakinga.
Uyu mama Eliana ariko gukuba kuko n'umuryango yuko bamwagiriza mu muryango wa Karumurozi makamubuza umutekano mubiwe no muvyiwe kugira igihe ibyo bibazo twagicarijemo nk'umuryango tugasanga ibyo bamwagiriza ntibifashe kandi nta bihari. Haragize igihe rero bamutegurira inama yo gushaka kumugandagura mbere bibankana baranabikora barundira umuntu bagerera intembo kugira ngo bashobore kuba bumwaka ubuzima. Umukobwa yarakubiswe turi muri iyo nama kandi ariwe baduhamagaye arakubiswe ariko arashyira ibintu ahabona. Uwo muntu yamurondeye inshuro zibiri amubwira ko yoza akamubwira icyo umuryango witwa kashatsemo bagomba kumukorera arakuba kugura kwitwa muri uwo muryango aragenda no mu bitaro kwivuza.
Kubw'iryo totezwa rero abanyagihugu basaba ubutungane kuva mu gacerere burengutse abo banyagihugu bariko barahohotera uwo mukenyezi atarasinzikara birenze uko bimeze uyu munsi.
Kumutumba Remera ikintu kivuga cy'uko abantu baguma basinzikarizwa ubuzima baguma bakubagurwa ingorane irahari. Dufatiye ku kibazo cy'uyu mukobwa araho nicyo gituma ariko arabishyikiriza ubutungane cyangwa se abandi bantu bashobora kuba bamufasha kugira ngo bamurenganure. Tumaze kubamura mu dushengere ntatubwira ko hatanzwe ingurire yo kugira ngo uwo muntu yicwe yabaye ngombwa natwe kugira amakenga kugira ngo tutaba kurondera abantu bashobora kubara ibyezo kugira ngo badufashe kugira ngo natwe uwo muntu wacu ntarengane kandi icyo bamuhora cyangwa icyo bamuvuga n'umuryango nta n'icyo tubona. Twifuza rero kubutungane kuwurengutsa abantu cyangwa se bakatucanya uwo muntu kugira ngo nawe ubuzima bwe ntibusindikare.
Amakuru ava muri komine Murwi amenyesha ko abantu batatu bamaze kwicwa bagirizwa uburozi mu kiringo cy'amezi atatu nyene. Icyo kikaba ari kimwe mu bituma uyu munyagihugu yasubiye kwagirizwa icyo cyaha ahagarika umutima kurusha. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Melkiade Nzokizwa nayo musantere wa komine Murwi kugira agire icyo ashikirije kuri icyo kibazo akaba yishyuye ko ibyo bintu atavyaramenye.
Walter Kwizera tugukengurukire ku mugwa mukuru wa politike naho abanyagihugu bo ku mutumba wa Gerangabo zone Gwisabi ni muri komine Mutaho iri mu ntara ya Gitega bariyamiriza intererano z'agasakisaki bariko baratozwa. Iyo izo ntererano batazitojwe n'umugambwe CNDD-FDD na bajejwe intwaro baza kuzibatoza bagasaba ko byohagarara. Clovis niyo nzima.
Inyuma y'intara za Cibitoke, Muyinga na Ruyigi aho abanyagihugu badasiba gukoma induru basaba ko umugambwe uri ku butegetsi wifadikanije n'abajejwe intwaro wahagarika kubafuka mamunda babaka intererano z'agasakisaki haba izo guterera umugambwe CNDD-FDD zitirirwa amatora cyankwe abajejwe intwaro batabura ico bitiririzo ntererano intara ya Gitega niyo ishikiriwe nkuko isoko ryacu muri zone Gwisabi ya komine Mutaho byabitwiganiye abanyagihugu ku mutumba wa Gerangabo barageramiwe n'intererano zidahera kubwo iryo soko ryacu umunyagihugu wese abakuru uwo mutumba arenze imyaka 17 y'amavuka ategekwa n'umugambwe CNDD-FDD ubicishije kugaruka rwayo rw'imbonera kure gutanga intererano y'amatora iva ku mahere igihumbi y'amarundi kuduga ivyo biruko mu gihe nkuko isoko ryacu ndanya nibivuga abo banyagihugu wo kuri iyo mutumba ataminsi yariheze batangishijwe amahera guzi kilo cy'ibiharage cyangwa kilo cy'umuceri kugira akoreshwe mu kugura umusenyi wo gusiriba ingoro y'umugambwe CNDD-FDD kuri iyo mutumba. Si ivyo gusa kuko nkuko isoko ryacu ribimenyesha mu ntango z'ukwezi k'umunani abo banyagihugu bari batangishijwe amahera angana n'igihumbi n'amajana atanu y'amarundi yitirirwa ayo gufyatuza amatafari yo kubaka ibiro vya zone Gwisabi. Abanyagihugu bavuga ko baruhishijwe nuko kwama bakwa amafaranga ya misi yose mu gihe nabo kugira bafungure biba vyabaye agakomeye. Basaba abajejwe intwaro guhagarika izo ntererano za misi yose kuko nabo ubwabo bari bakeneye ubagarukira ko muri iki gihe inzara mu miryango ivuze ubuhuha kubera ubukene butagira izina basanzwe bari.
Urakoze Clovis niyo nzima. Haraheze ikiringo cha baba mezi atandatu ibikorwa by'umugambwe Sabanya Frodebu utavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abanywanyi bawo baturatuzwa mu mihingo itandukanye bahogwa ibyumviro bya politique. Amatohoza RPA yakoze yerekana ko uko kutihanganirana mu bya politique gukogwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bafadikanije na zimwe mu ndongozi zikomoka muri uwo mugambwe uri ku butegetsi. Eloge Divaremesha nido nido.
Muri ukwezi turimo k'umunani aribonekeje ihungabanya ry'ibikorwa by'umugambwe Frodebu mu ntara za Rumonge, Makamba na Bubanza. Ivyo bikaba vyabonekera mu busuma bw'amadarapo aranga uyo mugambwe vyakurikirwa no gusibanganya canke ukonona ibiranga ingoro z'uyo mugambwe. Iruhande y'ivyo hanagiyeho no gufunga be no guhungabanya bamwe mu ndongozi z'uyo mugambwe nko mu mazone ya Kigwena na Mitakataka. Ituratuzwa ry'abanywanyi b'uyo mugambwe rikaba kandi ryari ryibonekeje mu kwezi kw'indwi muri komine ya Manda, intara ya Bubanza. Gihe abakenyezi babiri aribo Minani Germain na Nishimwe Jeannette wo ku mutumba Musenyi uherereye muri komine ya Manda baraturatujwe n'abajejwe intwaro bakomoka muri CNDD-FDD kugeza nabo bata bakomoka. Amakuru FP yahawe n'amasoko atandukanye amenyesha ko abakenyezi bahogwa kuba baravuye mu gambo CNDD-FDD bahitamo kwinjira muri Sabanya Frodebu. Ukwezi kimwe kandi kwibonekejemo ibikorwa byo kwiba amadarapo ku rugero ruri hejuru amwe no gusibanganya ibimenyetso biranga umugambwe Sabanya Frodebu bigira nawo ahagarikwa aho baba bagomba gusubira gusiga ivyasibanganijwe. Akaruro ni muri zone ya Mitakataka mu ntara ya Bubanza. Iryo hungabanya ry'umugambwe Sabanya Frodebu ryari ryaduze ku murindi udasanzwe ikaba kandi ryari ryibonekeje mu mezi ya Rusama Ndamukiza na Ntwara nte. Amakuru FPA yaronse kuri iryo hungabanya ry'ibikorwa by'umugambwe Sabanya Frodebu utavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD yerekana ko abari inyuma yabyo ari cyane cyane abanywanyi b'uyo mugambwe uri ku butegetsi bagahagarikirwa na bamwe mu bajeje intwaro bawukomokamo. Iruhande yabo hari na hamwe hamwe byagiye byibonekeza ko igipolisi cyagarariye ibyo bikorwa byerekana kutihanganirana mu bya politike.
Eloge Divin Eremesha mukanya tutandukire ibivugwa mu gisata cy'amagara y'abantu.
Erupia
Nena biciye kuma yange imyaka 10 iraheze ivuriro ryo ku mutumba Bukinga muri komine Geta iri mu ntara ya Gitega atamazi rifise imyanda n'isukurike bikaba byugarije iryo vuriro. abanyagihugu bo kuri uwo mutumba basanzwe bivuriza kuri iryo vuriro bafise ubwoba ko aho bokiriye ariho bagiye kwandurira indwara zitandukanye na cyane cyane muri kino gihe havugwa ikiza c'ibihara by'inkende. Ido nido na Innocent Valentin singira nkabo.
Kuva mu mwaka w'2014 iryo vuriro rya Bukinga risanzwe rikoreramo abaforoma bane bimpamya bushobozi ya A3 ryane rifite ubukene bw'amazi meza kubera ko imiyoboro y'amazi ishika kuri uwo mutumba ivuye kure. Ushitse kuri iryo vuriro rya Bukinga muri komine Giheta y'intara ya Gitega wakigwa n'akamoto katari keza gaturutse ku isuku rike ryibonekeza muri icyo kibanza no mu tuzu twa sugumwe dusanu twuzuye gushika hejuru. Abanyagihugu bivuriza i Bukinga bamenyesha ko icyo kibazo cy'ikena ry'amazi bagishikirije inzego zitandukanye harimwo n'abajeje by'amagara y'abantu ku rwego rw'intara ariko ngo amaso yahe demunzira
ibaze dufite aho dusanzwe tuba nuko tutashobora kuronka amazi meza yo kunywa na cyane cyane n'ivuriro twitura riri hafi ivuriro rya Bukinga nta mazi rinagira kandi rimaze hagati y'imyaka 6 n'imyaka 10 ritagira amazi niko twagerageje kubibwira abajejwe intwaro ariko nta kintu na kimwe bigeze badufashamo n'abarangwaye iryo vuriro cyangwa abarangwaye akarere k'ubuvuzi iteka abajejwe amagara y'abantu
Abanyagihugu bo ku mutumba Bukinga muri komine Giheta basaba umukuru w'igihugu anasanzwe avuka mu iyo komine ko yubazanira amazi meza ku ivuriro rya Bukinga na cyane cyane mwa kino gihe havugwa ikiza cy'indwara y'ibihara by'inkende, iyo nayo ikaba isaba isuku ryinshi mu kuyikingira.
Ubu hari n'icyorezo cyateye iyo ndwara yiherehere, twasabye umukuru w'igihugu yari agarukire iryo vuriro riri n'ahavuka bakaba twaramugeze tugashima arabe amazi aze kugira abenegihugu barware indwara ifitiye ku isuku rike na burya ari no mu bihe by'ukwitanye isuku.
Uruganda rwa RPA twamurondeye urongoye akarere k'ubuvuzi ka Gitega Bayubahe Jean Damascene aca twishura ku icyo kibazo bakizi kandi ko abajeje by'amazi muri komine Giheta bariko baragikorera ko kugira kive mu nzira.
Innocent Valentin singira nkabo dusimbire mu ntara ya Cibitoke aho ingendo y'uguhanisha ikosirindi yashinze imizi muri iyo ntara. Muri komine Buganda abapolisi mbere n'abatware bamwe bamwe bifashishije imbonerakure banyaga abanyagihugu igitoro cha Magendo ariko nabo bikarangira bakigurishije kuri Magendo nyene basigaye bivugira ko aragahembo kabo. Emmanuel Ndayishimiye.
Kuri uyu wa kane mu gitondo muri komine Buganda hari haramutse hakogwa igisa n'isekeza ryo guhiga igitoro cha Magendu kivuye mu gihugu cha Congo kikajabukana uruzi Rusizi mu nyuma kikagurishwa hirya no hino. Byakozwe n'umukuru w'ikirindiro c'abapolisi cyo ku Ndava n'umukuru w'imbonerakure muri zone Ndava yitwa Desire. Kubw'uyu munyagihugu wo muri komine Buganda avuga ko uwo mugwi w'imbonerakure n'abapolisi bagenda bavuga ko atahandi basoroma uwo mugu w'imbonera kure n'abapolisi baraheza bakaja gutondesha amabido yuzuye igitoro ku kirindiro c'abapolisi cyo ku Ndava. Icyo gitoro kiba cambuwe abacinjije mu gihugu kikaca kigurishwa kuri Magendu. Aho ku kirindiro c'abapolisi cyo ku Ndava amafaranga bagashira mu mifuko yabo, nta muntu n'umwe yemerewe kugurisha igitoro kiretse uwabafumbatishije. Ku bijanye n'iyo myidogo y'abanyagihugu bo muri komine Buganda uruganda rwa RPA twarondeye Pamphile Hakizimana mustanero wa komine Buganda kugira gicha shikiriza atumenyesha ko atamakuru atangira kuri telefone. Tubibutse ko ingeso nkiyo no muri komine Rugombo muri yo ntara nyene yahatsi ndara.
Urakoze Emmanuel ndayishimiye mu gisata cy'umunzi naho nari nabivuze mu ntango zano makuru leta ya Tanzania ihamagarirwa guhagarika amabatandukanye ariko arakoregwa barundi bayisabye ndaro mu ntumbero yo kubatahukana ku gahato. Ivyo bikaba bibonekera mu rwandiko rwo kuwa 19 myandagaro rwasohowe n'amashirahamwe 19 aharanira gateka kazi na muntu. Ayo mashirahamwe arongera hagatera kamo ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishirahamwe ryita impunzi HCR kuraba uko abo barundi b'impunzi boronka ikindi gihugu cobakira kuko bigaragara ko Tanzania itagishoboye gucungera umutekano wabo. Kurikira Leopold Sharangabo akaba avuga ku izina ryayo mashirahamwe 19.
Amashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu ashika kuri 19 yaragiye hamwe arasohora icegeranyo memorandum kivuga ku ihohoterwa impunzi abantu zimaze igihe zikorerwa mu gihugu cya Tanzania, gukubitwa, kwicwa, kunyuruzwa, kwahohotera mu kubabuza ikintu cyose cyabateza imbere, aho usanga icyo bakoze cyose leta ya Tanzania ikigumuriramo abapolisi n'abasungusungu bakabyonona. Aha twovuga nk'isambugwa ry'amasoko, iburabuzwa ry'amakinga nama moto, kubabuza gusohoka, itima gugwa y'imirima yabo. Hambere tuvugana hari sekeze ariko rakogwa induta aho bari kubaratemagura imirima yose y'ibiharage impunzi zarimye, imirima yarigiye kwera kumbure yo aherije impunzi zikaronka cyo gufungura. Kandi mumaze igihe mwumva havugwa cyane ibijanye no gutahukana ku nguvu, ibikorwa bikaba bivugwamo umwumvikano uri hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Tanzania. Ni muri iyo ntumbero rero twagiye hamwe ngo dusemerere kugira ngo turabe ko abarundi botezurwa muri ako karenganyo n'agatotezo barimwo kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Rero twasabye dushimitse leta ya Tanzania kuko niyo ibazwa ubwa mbere bijanye n'umutekano w'impunzi guhagarika vuba na bwanga ingingo yose yo gutahukana ku ngufu impunzi z'abarundi. Mbere n'ico cyose gifise aho gihuriye n'itotezwa rigamije gushaka kubatahukana ku ngufu. Tukaba kandi twanabwiye umwe bwa Afrika, turabwira yase, turabwira amareta ko bogerageza uburyo bwose bwo gushira leta ya Tanzania ku murongo kugira ngo ije mu nzira y'amategeko n'amasezerano agenga impunzi. Tunasaba kandi rero HCR gufata ikibanza cyayo, ikibanza cyose kindi nico kuvugira impunzi no kuzihagararira byanse izo mpunzi zikimurirwa mu bindi bihugu aho zishobora kuronka umutekano, aho zishobora guhabwa agaciro nk'impunzi, aho amasezerano ashobora kubahirizwa. Twerekanye kandi ko hakwiye kubaho igenzurwa mu bijanye n'umutekano n'ibarizwa gateka kazi na muntu mu Burundi, kuko biragaragara ko bamwe muri izo mpunzi bataha bakagirirwa nabi, akaba bicwa, batotezwa, mbere hakagira na bamwe bafata ingingo yo gusubira guhunga.
Amakuru ya RPA mushobora kuyakurikira ku mbuga ngurukana bumenyi za radio RPA y'abanyagihugu, muciye kuri Facebook, X na YouTube. Nyuma y'akaruhuko gato duhereza amakuru ku kiganiro dukingira ibidukikije.
Erupia
mu kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu turabira hamwe akamaro k'umusozi muremure mu gihugu Moheha hamwe n'icokorwa kugira uyo musozi ukingirwe. Ikiganiro mugishizwa na Elvis niyo mwungere.
Dukingire ibidukikije.
Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bifata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima.
Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Public Africaine, ijwi ry'abanyagihugu.
Kaze mu kiganiro dukingire ibidukikije. Mu kiganiro cyo kuwa gatanu heze mu gice cya mbere twayaze kuri imwe mu misozi yabangamiwe n'umuriro wa Nyakanga. Aha tukaba twashimikiye ku musozi muremure mu gihugu Moheha uri muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura, hamwe n'umusozi uri ku mutumba wa Rongero muri zone Rutana mu ntara ya Rutana. Muri kino gice cya kabiri tuzagushimikira ku kamaro k'umusozi muremure mu gihugu Moheha. umutumire wacu ari mu rwego rw'imvukira za komine Mukike aho uyu musozi uherereye. Ikiganiro mugishikirizwa na Erubis niba mwongere. Umusozi muremure mu Burundi ufite uburebure bwa metero 2684 uri muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura. Aho ni nko ku birometero 30 uvuye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Saba guheba Patrice ari mu rwego rw'imvukira za komine Mukike ahaherereye uyu musozi aratubwira imitumba iwukikije.
Umusozi heha utumbereye muri komine ya Mukike. Iyo komine ya Mukike nayo ikaba iri mu ntara ya Bujumbura. Mugabo komine Mukike igizwe n'amazone atatu, zone Rukina, zone Bikanka, no kuvuga ko umusozi heha nawo uri muri zone Mayuyu. Uwo musozi heha hariho imisozi imitumba ya Rusansuma iwukomokako, no kuvuga iwukikije. Kuvuga ko ifata ishoka ivuye kuri uwo musozi heha andahera nko ku mutumba wa Rusansuma witwa Nyarumanga, umutumba wa Rusansuma witwa Rurambira, umutumba wa Rusansuma witwa Mayuyu, umutumba wa Rusansuma witwa Ruzibazi. Iyo yose uko ari ine ikaba iri muri iyo zone ya Mayuyu.
Sabo guheba Patrice ari mu rwego rw'imvukira zo muri komine Mukike amenyesha ko umusozi heha uvise ubwiza n'akamaro kanini. Uretse ibiti biwuriko bimaze imyaka irenga 40 bitewe, uriko n'ibindi biti byinshi bidakura ngo bibe birebire. Aha anavuga inzuzi zitari nke zifise amasoko ava muri uyu musozi, muri zo harimwo izisuka mu ruzi Mugere.
Umusozi heha urafise ibiwukikije iwugize, no kuvuga yuko hari ibiti biri kuri uwo musozi heha. Ibiti byatewe mu myaka yango ya za 1882 no kuduga, hanyuma ibyo biti byaterwa nk'isekeza ku rwego rw'igihugu, kuko n'iyindi misozi nini minini mu gihugu yari kiraterwa, byari kubiraterwa umengo yari banki y'isi yose yari kirabitangira uburyo na leta y'u Burundi. Hanyuma ibyo biti rero murumva ko kuva muri icyo gihe byarakuze kandi ntiwari usanzwe ari umusozi uri gusa, n'ubundi wari wambaye, ariko ntiwari wambaye ibiti byinshi cyane. Hari ku ibiti kuva kera bidakura bijya hejuru, kubera ko hari umuyaga mwinshi, hakanye cyane, wahasanga nk'ibiti byitwa duti duto duto twita imishiha, ibishashara, ibivundwa n'ibindi bishobora kumera mu mabuye, mu nyovu gucyonye. Mugabo kandi umusozi heha ni nk'ikigega cy'amazi. Kuva hejuru kuri wo mu mataba yawo haratega amazi bita ibigera. Ariko hagati y'iyo mitumba ine navuze ya Rusansuma, Mayuyu, Ruzibazi, Rurambira, Nyarumanga, hagati yayo hagabugwa n'amasoko n'imigezi, ariko igera ahantu ikaba inzuzi. Igera ahantu ikaba inzuzi kuko hari inzuzi zimaze kumenyekana zizwi ku rwego rw'igihugu ngira n'ahandi, nk'uruzi rwa Mugere ruza ruva hagati ya Mayuyu na Rurambira, rufise umugezi ukomokako nakuzi gatoyi kitwa Nyamaruvya. Ariko ako kisuka muri Mugere rufise ahandi ruva ku ruhande rwa Ruzibazi, kuvuga yuko igice kinini cy'urwo ruzi Mugere kiva aho ku musozi heha, hanyuma rukamanuka nk'uko muhora mubyumva muri komine ya Mutambu gushika no mu gisagara ca Bujumbura mugabo hariho ikintu cy'inyungu rufise ko hagere Mutambu bakakubaka ko urugomero rw'umuyaga nkuba rwa baraje dura mugere hanyuma hari nzindi ani masoko nayo nyine narakura gacika inzuzi kuravye amasoko nkarukata Nyaruvumba Nyaruvumba rugabura rurambira umutumba rurambira na Nyarumanga rukata uruzi rukata ruri hagati muri Nyarumanga Nyarurambi Nyamitanga andiko ndavuga izima ze gufata isura y'inzuzi no kuvuga zazindi hambere aho amazi akiri menshi zuzura zigatwara nko mu kwezi kwa ndamukiza kujya bita ndamukiza kwezi kwa kane zarabuza abantu kujabuka zarabuza n'ibitungwa gutaha zaruzura zigatwara zigahinda cyane zigasitura imisozi zigatwara ibiti zigatembagaza amabuye zari inzuzi zikomeye uziravye rero nizo zimanuka zikisuka ahandi zikaza gukora uruzi muhora mwumva kwitwa Kirasa nago nyene mengo bariko barubaka ko urugomero rw'umuyaga nkuba aho murumva ko heha uretse ibiti navuze unyari ibiti bita amapinusi n'ibindi mikaratusi uretse ivyo n'ivyari bihasanzwe byimeza
ndakunda RPA kubera ijwi ry'abanyagihugu
ikiganiro ntidukingire ibidukikije turiko tuyaga kubijanye n'akamaro k'umusozi muremure mu gihugu moheha mutumire akaba ari umwe mu mvukira zo muri komine Mukike ahaherereye uyo musozi iruhande y'ibyo biti bitase umusozi heha hamwe nuko hari amasoko awukomoka ko akisuka mu nzuzi zifite akamaro ntangere igihugu saba guheba Patrice amenyesha kandi ko uyo musozi uriko n'ibikoko n'inyamaswa z'ubwoko butandukanye uretse n'ibyo n'ingenzi zirawugendera ukanaba n'inzira y'imigenderanire hagati y'imitumba iwugize
hari n'ibikoko ikikoko udukwavu hariho udukwavu tw'ishamba udukwavu tw'ishamba relief sinzi uko babyita hariho ingeregere hariho ibintu by'ibinyoni binini binini bavuga ngo ibigenda bunyovu eka ugiye kuharaba utubone dukoko twasi duto dutuma ntiyo tuvuga imiserebanya ni ukuvuga yuko ahantu hamera ibyatsi hakaba ibiti byinshi hari ikinga udukoko twishase no bavuga n'ibikoko ahambere byariho nk'imafu sinzi ko aricyo meza nabikoresha neza twebwe je nahavukiye nahakuriye bavuga ko ari intandazi ariko ahandi uraza bakabyita inkende bakazita imafu inkoto amazina agenda arahinduka bivanye n'abantu usanga mugabo n'ubwoko bwa butandukana bike ubukebuke ego urumva ko uwo musozi ufise ibiti ufise amazi ufise ibikoko ufise ibindi akaba ari n'umusozi ufise ico wihariye kuko ari umusozi muremure mu gihugu usumbi iyindi yose mu gihugu rero urumva ko uwo musozi ufise ikiburanga kinini hanyuma umusozi kandi urabana n'abantu navuze ko hirya no hino hari mitumba ya Rusansumo abo bantu kubera ko umusozi ari munini hari abadashobora kuzunguruka ngo uve Nyarumanga uje mu Ruzibazi uje Mayuyu bagahitamo guca hejuru kuri wo bakawurira bakagira inzira y'iroro inzira y'urugendo rurerure urumva ko nk'uwo bavuye nk'ingenzi ziva muri komine ya Muhuta komine ya Mutambu hari aho bagomba kuja nk'aho bita kuri Sanse Somase Ruzibazi barurira uwo musozi kuko nta yine kuzunguruka byotwara umwanya munini reka n'abandi iruja n'uruza imigenderanire y'abantu nyinshi ica muri izo nzira ziri hejuru ku musozi heha burumva ko iyo hageze rero kwa byo migenderanire hariho naho bishika bakawugirira nabi uwo musozi nk'ibiherutse gushika muri izi ntango z'ukwezi k'umunani mu 2024 umusozi warahiye
mu kurangiza kino kiganiro dukingira ibidukikije saba guheba Patrice amenyesha ko yihweje ubwiza n'akamaro k'uyu musozi ahanura ko abajeje intwaro n'abanyagihugu bakwiye gukorera mu runani bagakingira uyu musozi. Hakaba umunsi wo ku rwego rw'intara bavugana ibijyanye n'uwo musozi wa Heha.
Hanyuma ikindi gikwiye gukorwa ni uko kuba urunani. Urunani babajejwe intwaro numvise yuko ubwiza bw'uwo musozi Heha akamaro kawo kaza kagakwira nk'intara ya Bujumbura yose, none ko inzuzi zica muri Muhuta zigaca muri Mutambu zigaca muri Kabezi ngira ngo n'igice cya Nyabiraba n'ahandi, urumva ko intara ya Bujumbura ifite inyungu ko yotegekanye umunsi w'ugukingira umusozi Heha n'iyindi misozi. Ego intara ya Bujumbura takafashanya nayo makomine eka mbere naho buhamagara makomine yose kuko umusozi Heha tukirubiye province Bujumbura gusa ntukirwa komine Mukike tukirwa zone Mayuyu, usigaye ari uw'igihugu kuko muramaze kumva ko yenshubaye mukuru w'igihugu amaze kugendera kuvuga yuko haba babona ko hariho inyungu z'igihugu. Ni ukuvuga rero boheza bakarondera umunsi turetse ujya munsi bavuga ngo wahariwe ibiti, umunsi wahariwe amazi, umunsi wahariwe ibidukikije. Iyo minsi iraba myinshi ugaza naho mugabo usanga hariho akaranga kamwe kamwe kavuye ko umusozi Heha ukagira umunsi utunganijwe na nyakubahwa wa Buramatari w'intara ya Bujumbura akavuga abajeje intwaro bakahahurira bakawukingira bagaciwe imiciro bagaca iyo miharuro bagasuzuma n'ibintu by'iterambere byahakoregwa bindi.
Nahandangirije kino kiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri uyu wa gatanu twashimikiye ku kamaro k'umusozi muremure mu Burundi mo Heha n'icyokorwa kugira ukingigwe wongere urindwe imiriro ya nyakanga. Ikiganiro mwagishikirijwe na jewe Elvisi niyo mwongere
cyari ikiganiro dukingira ibidukikije kiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Public African ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu.
Ni kuri iryo jwi ryawe Elvis niyo mwungere duciye duhereza kwa makuru mu Kirundi twa twabateguriye yo kuri wa gatanu ugenekerezo rya 2023 myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024. Mwakoze mwebwe mwese mwarimu duteze yompi ngengurukire bagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije kuyatororokanya ntibagiye abari mu buhinga bw'ivyuma. Marie Ange irakoze nije nako ndayabashikiriza ndabike banuye giraho muba mwubahwe na gahwane.